bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tera ku ngingo zikurikira amafaranga angana miliyardi 344 yatekanijwe na leta kubaka inyubako za leta hamwe no kugwiza umuyagankuba ni make ugeranije n'ibintu bikenewe kubakwa mu Burundi mwihwezo wa Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme muraja kubikurikira murano makuru Nayo mukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashyitse mu Burundi kuri uno wa kane urugendo rwiwe rukaba rudomara iminsi itatu. Ibyo nido ryano makuru ni mu kanya sangwe ikaze. Dasiye kubaha ikaze murano makuru amafaranga yatekanijwe na leta yo angana miliyardi 344 yo kubaka inyubako za leta hamwe no kugwiza umuyagankuba ngo ni makugeranije n'ibintu bikenewe kubakwa mu Burundi byashikirijwe kuri uno wa gatatu n'urongoye ishyirahamwe rihimiriza Abarundi guhindura ingendo Parseme mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Faustin Ndikumana akaba yanamenyesheje ko anegura kubona hari zimwe mu nyubako zubakwa mu gihe amafaranga yazo atagaragara mu yo leta izokoresha uyu mwaka atanga akarorero ku kibuga intwari kiriko kirubakwa tumukurikira
muri yo bije barashizeyo miliyaridi 344 z'amarundi mu nyumvi miliyaridi mugabo ico twabonye uko hanini 75% miliyaridi 1,258 nayagenewe kujana kuri rya barabara ry'indara iriva muri Tanzania iriza ibindi ayo mabara asanzwe mu gihugu izi nyubako zisanzwe ukabona yuko amafaranga ari make cyane uravye n'ibi byo gusubira gushiraho umuyagankuba mu gihugu ukabona ko ari make cyane nk'inyubako usanga ngo miliyadi 11 ya mabarabara imyadi 24 ukabona ko uravye ibyo tugeza gukogwamwo ukabona ko ari bike cyane kandi izo nyubako zikenera amafaranga menshi ibyo kushyiraho umuyaga nkurabona yuko bitwa bifite amafaranga make cyane yari gicena twabonye cyane cyane tugarutse ko n'ibintu bikurikira ubwa mbere ni uko rero tubona yuko amafaranga agenda mu mabarabara ili mwe akamuba ni make abirizwa kuduzwa kuko ni make kandi yakaga hanyuma ikindi tubona ni iki ni uko muri vije amafaranga agenewe iby'inyubako harakenewe gufutuka neza izo nyubako izarizo kumvana ngo pare ina mashinga mateka hariya bila hariya mugabo ntubibone neza bigaragara muri cyose muri cyo gitabo cyereka abafaranga bizokoresha irakenewe rero yuko ubwa mbere amafaranga aja kukoreze yongera kandi nakumara agafutuka neza iyo ngendo twiyumvire yuko yotera ihera canke igabanuka nk'akarori nk'amastade stade urashobora kubona ziriho zirubamo mugabo uyibona muri gishe ubona amahera yo gukora stade abatoje gute azokorwa gute ufashe nk'iyi stade ikibakora indwara ukayibona muri bije igihugu yari imeze gute hariho inyubako ziduga ubona nk'izo wangwa amabiro maprove cyangwa n'ibiki utigira ubona muri bije y'igihugu n'izo nyubako zibakwa gute ibyo rero ni ingendo yo guhagarika
umukuru w'ishyirahamwe y'umwe bwa Afrika yashyitse ku butaka bw'u Burundi kuri uno wa kane akaba yaje mu rugendo rw'iminsi itatu umushikiranganji imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu akaba yamenyesheje ko intumbero y'urwo rugendo ijya imenyeshwa nyuma y'umubonano azohabwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku munsi wa gatanu azomwakirira mu ntara ya Kirundo Sheri Rambona
Hari masaa indwi y'umuhingamo igihe indege yarereruye mukuru w'umugwi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Musafa Kimama yashika ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye we hamwe n'abafatanya urugendo bakaba bakiriwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro uwo mukuru akaba agiye kugendera u Burundi iminsi itatu intumbero y'urwo rugendo rwiwe ikaba izomenyekana nyuma y'umubonano azohabwa n'umukuru w'igihugu no wa gatanu mu ntara ya Kirundo bamenyeshe ko Musafa Kimama ma yatanguye gutwara ubu mugwi kuva mu kwezi kwa mbere mu 2017 akaba yasubiye kwizerwa ngo aburungure kuva mu kwezi kwa kabiri 2021 ikiringo cyo kaba kizomara imyaka 4
abaserukira madini n'amashengero bafize uruhara ntangere mu bijanye n'ibyo gukinga gateka kazina muntu munama iriko irabahuza n'umugwi w'igihugu jejwe gukingira gateka kazina muntu mu ntara ya Gitega icegera curongoye uwo mugwi yamenyesheje ko indongozi z'amashengero zihuza abantu benshi bakanamenya n'ibibazo byabo Konsolate Habimana yanashikirije kubw'ibyo uko bariko barahanahana ibyumviro kugira ngo banamenye neza ingene bufasha abajejwe agateka akazina muntu kugira ngo kubahirizwe tumukurikire
mu buryo wabiyumviriye nk'abashobora gukora kugira uruhara rukomeye cyane mu bijyanye n'ikingira himiriza n'imenyekanisha y'agateka akazina muntu kuko ari bari mu bantu bahura nimigwi minini minini bahura n'abantu benshi baganira n'abantu benshi bakamenya nibibazo byabo barongoye muri ayo madini baba basanzwe barimwo umwe wese abarongoye mu idini abarongoye aba ajejwe abantu arongoye arategeza kumenya ibibazo byabo agomba kunguka n'ubwenge mu kumenya ingene ashobora kubafasha kugira ngo agateka kabo agateka kumwe wese mu barongoye kubahirizo nk'uko amategeko y'u Burundi yabi ibitegekanije iyo bavuze agateka kazira muntu nico cyose gikora ku buzima bw'umuntu nuko uvuga ngo dusanzwe tubazi kandi tubemera ko hari ibyo batunganya nk'uko ijambo ry'Imana ribibasaba ariko duhanahanya ivyiyumviro tukamenya tukaganira no kubijanye n'ubuzima busanzwe hijya bibiliya chanke tukagura bibiliya tukayifatanya n'itegeko icyo rivuga kugira ngo umumwe wese abeho yubahirije mu burenganzira bwiwe igituma twanabikoze ko cyane cyane ni kubera tuzi ko bafise uruhara ntangere mu bijanye niyubakwa n'iterambere ry'igihugu bicishije muri abo bantu nyene kandi baba barongoye kuko nkabo bishimikiza kugira ngo bashobore gushika ku migambi babiyemeje kurangura cyagihe bugurura ayo madini yabo ntibashikiriza ubushikiranganje bo bajejwe gusa ivyo bazokora mu buryo bw'ivyizegwa ariko barerekana n'uruhara bazogira mu iterambere ry'igihugu rero aho twovuga nk'amashuri aho twovuga nk'amavuriro aho twovuga nk'imigambi yindi y'iterambere ushobora gusanga ndetse igirira ikimazi benshi uhereye muri abo nyine bari mu madini ndetse n'abari hanze y'ayo madini aba n'iryo dini riba ryabaye ryagize iryo yerekwa ryo gushyira mu ngiro uwo mugambi nabo nyine bakatorera koyoko mu buryo bwo kuronka ubuzi n'ibindi
aniho amakuru twe twabatubwiye cyarangira ndabashimiye mwebwe mwese mwe ko murakurikira mugira ibe byiza aho merereye naho buta